ndarumutse nongera ndabahikaze mu mwanya w'amakuru mu kirundi. Reka mumwungire rero kuri izi ngingo. Nkuru nkuru ziyagize ikigo ALB cyaronkejwe ingabire y'icuma gipima ubukomezi bw'amabarabara. Abadandaza bo mu isoko ya Ruvumera bazindutse bahagaritse ibikorwa byabo kuko badugirijwe ko amafaranga y'ibibanza. Abaronkejwe udushimwe mu higanwa Primusike bavuga ko ari intsinzi ikomeye kandi ko bagiye gukora cyane. Aya n'ayandi ni mu kanya. Nasubiye kubaha ikaze kuko nari mpeje kubibabwira. Ikigo kijejwe amabarabara ALB cyaronkejwe ingabire y'icuma Rufumetre gipima ubukomezi bw'amabarabara Remo Prosper Nyonguru.
Umuhora wo mu buraruko bita Corridor Nord mu Gifaransa uva I Bujumbura gushika I Mombasa uhurikiyemo ibihugu bitandatu wahaye ikigo kijejwe amabarabara ARB icyuma kijejwe gusuzuma ubukomezi bw'amabarabara bita Rufumetre. Icyo cyuma kikaba cyatanzwe kiri kumwe n'imodoka gishigwamwo. Icyo cyuma Rufumetre gipima ubukomezi bw'amabarabara kikaba caguzwe amadolari y'Abanyamerika 27,000 nkuko byavuzwe na Onge Nyaradi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuhora w'uburaruko Corridor Nord. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara ARB Nsanze Rugeze Silvestre akaba yashimye iyo ngabire ku izina ry'ikigo arongoye. Umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu mu bushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu n'ibizinosa yamenyesheje ko icyo cyuma ari ingirakamaro ku bijyanye n'amabarabara mu Burundi.
Uhurikiyemo ibihugu bitandatu bikoresha umuhora wa Mombasa. Mujeje udushikiriza imodoka duheje gushikiriza ikigo ibyo gusubiramo amabarabara. Iyo modoka yari irimo icyuma gikora kiraba cyerekana ngene amabarabara yifashe. Uwo muhora w'umuraruko ukoresha ikigo cya Mombasa mu byo jejwe harimo gukurikirana ingene amabarabara yifashe kuko niho haca ibintu n'abantu uvuye I Mombasa gushika mu Burundi no muri ibindi bihugu navuze bitandatu. Rero icyo cyuma kizofasha ko gukurikirana ingene amabarabara mu Burundi yifashe kugira ngo hagize aho haboneka ko hakeneye gusubirwamo hasubirwemo hatarononekara kuko iyi modoka ari nko mwayibonye kiya cuma kirimo iyo iri kiragenda ku ibarabara igihe kiya cuma kigenda kirerekana ingene ibarabara rimeze ko rikomeye n'uko ridakomeye. Aho rero bizofasha abahinga ko baca bategura ibikorwa byo gusubiramo hamwe hamwe azona ko atagiye aramira neza cyane cyane kuri ayo mabarabara aca ashika ku kibuko cya Mombasa avuye ngaha mu Burundi.
Mwamenya ko mu bihugu bitandatu bigize umuhora w'uburaruko cyangwa Corridor Nord ari vyo u Burundi, u Rwanda, Congo Iharanira Demokarasi, Kenya, Ubuganda na Sudani y'Amajyepfo, u Burundi, Congo Iharanira Demokarasi na Sudani y'Amajyepfo nivyo bihugu bitatu vyonyene bitari bwaronke ico cuma gisuzuma ubukomezi bw'amabarabara.
Abadandaza bo mu isoko yo mu Ruvumera bazindutse bahagaritse ibikorwa byabo kuko badugirije ko amafaranga y'ibibanza n'ikigo OBR bagasaba bijejwe ko botonera umuti icyo kibazo. Jules Verne Nakimana.
Aha ni ku isoko ya Ruvumera iri mu gisagara cya Bujumbura turi gihe cy'isaha zine. Ibibanza nka byose bidandarizwamo birugaye akazi ntikarekwa karakorwa neza. Imvo ingingo yo kuduza ibibanza basanzwe bakoreramo so harabirihigwa mu kigo OBR. Amwe mu badandaza bayaza n'imbonesha kure yanyu ya BTV amenyesha ko barishijwe amafaranga menshi cyane byatuma bakora bahomba.
Uno munsi abadandaza bose batashimiye gukora bashimiye kwerekana umubabaro bafise n'ibantu n'ingingo yafashwe na OBR yo kuriha ikoni ngaha mu kibanza. Ikibanza cyose ari ibibanza byari 12 OBR yabishize ku 450 abadandaza n'amarangisha doni bibanza vyari ha amayishopu yari ha ijana na cumi bayashize kuri susamwe urumva rero uno munsi bashoboye kwerekana yuko iyo ngingo itaryoheye abadandaza kandi turetse n'ivyo si kubaryohera gusa nta n'imitahe buba bafise botuma bakora ako kazi bakariha ikoni ayo mahera yose nariya muri indagara muri nyama babogeje ko bariha desamwe abarengarenga bariha desamwe dore nk'umuntu ikibanza kirengarenga 2,200 Nirenga renga zinyumba majana 2 na muntu yo zikorera mu yo champion. Kode urumva zinyumba majana 2 zo kunda.
Twe twagiye tubona abaubere baza itariki 2025 siriprize batuzanira impapuro kugira ngo dusinye ibihumbi amajana 450 tugwe bindani aho yari le 25 ngo turi uku kwindwi tukurihe ni hashika le 10 zuko munani turi haya nguva acha ba nefsami tuyarihire hamwe harenze le 11 uchuriha 10% ya mande urengeje urumva ico nico kiba twa cyadufatiriye ayo mahera ni menshi urukandi ni babiduteguje nani nama batugirishije yo kugira twitegure natwe dushikirize icyumviro cyacu kwa ayo mahera to yarowe cyangwa nuko tutoyarowe
basaba bafashe iyo ngingo hamwe na sebarundi ko bo bisubiramwo kuneza ya bose
namba bo manura cyane bakaduza byose byo bakiza kuri twibwe ndabo bakaduza ibitworohereza babona neza yuko natwe tuzori kuri twanse kuri cyanga ko turabimenyereye bisaba igihugu n'ababijejo cyane cyane ababijejo barabe kabisa kubera ngo ruvumera abadandaza bose imitima yabo n'imeze neza
icyo dusaba ntibatugabanye bagabanye ayo mahera ni menshi n'umurengera araturengereye
bye biruko mu gihe kwigenekeza rya 2026 mu kakaro 2023 Ariho hatanguzwa ku mugaragaro ingingo yo gushira umukono ku masezerano mashasha agenga ivyo bibanza hagati y'abadandaza n'igobere kigiye kuzohora gitoza ayo mafaranga
Mushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi hamwe n'umutekano Marte niterete asaba ikigo Ober kuja hamwe n'abadandaza kugira ngo hashingwe ibiciro by'ibibanza byo mu masoko byumvikanywe ko na bose
nidoko yabeneke ukutana cyane abadandaza bo masoko umusagara cha Bujumbura masoko ya leta yaramaze imisi amafaranga yayo atozwa ni kisagara cha Bujumbura nidoko cyane cyane ufatiye ko bavuga ko amafaranga yabo yaradugijwe ku rugero rudasanzwe gushikira nganje ibintu hagati tembereza n'umutekano gafasha umwanya wo gukurikirana hafi ibyo bibazo cyane cyane mu midogo turagirana n'inama n'abakozi ba Uber bariko barafasha igisagara cya Bujumbura kwegeranya amafaranga turasanga by'ukuri icyo twashikiriza leta y'u Burundi yicije mu gisagara cya Bujumbura ama komine y'igisagara cya Bujumbura kandi ama komine ya ruguru yarubatse amasoko kugira yorohereze abadandaza na cyane cyane bataba bafise ubudandarizo aho badandariza bwafashwe n'abantu atari abadandaza by'ukuri abantu wasanga bafise icyo bajejwe haba mu ntwaro cyangwa mu bindi bisate byose abafise ijambo ugasanga niyo baciye bihagira ibyo bibanza bene kudandaza bagashaka kugenda gukota nko mu ruvumera karorero ikibanza kimwe kirihwa muri meri ibihumbi ijana ijana na cumi mugabo baca bakotesha ku bandi bagaca batoza ibihumbi amajana atandatu byumvikana ko abenegihugu baribwe kandi n'igihugu caribwe Ober yaje gushigikira intwaro kugira amafaranga uburyo bwose butozwe ntagire n'amashasha vito gihomba n'umunsi rero twavuga ko twoshimira Ober kuko yaragerageje gufasha kirese ko uwo mwidogo wabonese tugize turiko turagira umwihwezo twasanze ko ibiharuro bisubiramo neza kugira abo bavuga ko badugirijwe cyane babiharure neza barabe ishoboka kugira urudandaza rusubire rube neza ata mwidogo
abanyagihugu basaba ko ibidandazwa biba byadugijwe ibiciro ko byoza biranaboneka mu masoko kuko iyo bidugijwe ubu bitanaboneka n'inkuru ya Hafaye Nyandwi
ibidandazo bitandukanye bibandanye biduga aho tuvuga nk'ibitoro biciro byo kwiyunguruza isukari isima eka n'ibindi bidandazwa vya nkenegwa vya minsi yose abenegihugu baba bakenera umunsi ku munsi imbonesha kure ya BTV yaganiriye n'abatari bake kumenya uko bakiriye ingingo yo kuduza ivyo biciro aho benshi bavuga ko ivyiza ko biduga ariko ikiza gisongera isibe nuko ibiciro biduga yamara ibidandazwa nibiboneke abo twavuganye kuvyerekeye igitoro baravuga ko muri kino gihe kiratanguye kuboneka kandi benshi barashima naho kitaraboneka ku rugero rushimishije ariko kibonetse usanga tamondoka nyinshi zihatonze ku ruhande rw'isima hoho byabaye akayobera abahinga bamwe badandaza bagurisha isima ya Buseko baremeza ko ntibararonka uruhusha rwo kuyidandaza gushasha kuko ibiciro byadugijwe hatabanje kubaho umwumvikano hagati y'ihinguriro Buseko hamwe na leta ibiciro bishasha bikaba ari 38,000 ku mufuko w'ibiro 50 kusima y'ubwoko bwa R 32 kaburungu 5 nayo isima y'ubwoko bwa R 42 akaburungu 5 ikagurishwa 48,000 ku mufuko w'ibiro 50 nayo abadandaza bisima bita Dangote benshi baravuga nabo nyene ko batayironka abayifise nayo igiciro kigahera ku 49,000 gushika kuri 58,000 abayirondera nabo nyene barasaba ko iboneka kugira baheraheze ibikorwa byabo by'inyubako eka n'isukari nuko nyene twaciye no mu bubiko bwa Sosumo buri muri zone ya Buyenzi aho umwe mu badandaza yatumenyesheje ko isukari batayironka ariko amatwi abasumira nuko yoba ihari mu bubiko twaciye twihutira kurondera umuyobozi w'udandaji aho batumenyesheje ko yoba ari mu nama twagerageje kumurondera no kuri telefone ngendanwa yamara ntitwashoboye kumuronka abanyagihugu twaganiriye bagasaba leta ko yorohereza kugira bashobore kwikenura mu buzima bwabo bwa minsi yose
batatsinze mu ihiganwa rya Primusic kiramwe Bravdi bavuga ko iryo higanwa ryanye n'umuziki kandi ko bagiye gukora cyane
wari umunezero mwinshi ku babyeyi ba Nderimana Francis Deste watahukanye gashimwe k'imiliyoni 30 z'amarudi mu higanwa Primusic ritegurwa n'ishyirahamwe Bravdi abo babyeyi bakamenyesha ko biteguriye kumushigikira nk'uko babitanguye kera mu migambi yose azokora kuko yabateye iteka
umunezero n'umunezero cyane ko naje nigowe navuye ikarusi nje gushigikira uwo muhungu wanje no gushima rero ibyo uwo muhungu wanje yashitse ko ama nkashimira n'ababiteguye kuko ni iciza kikomeye cyane cyangoye ninge ndavyifata ngo jewe nk'ivyumva
umva binezereye cyane rwose najyawe ndashimiye imana nk'uko yabivuze ndabishimira imana n'ibyo niyo yabikoze
Imana Francis Deste nawe nyine navuga ko ari umunezero mwinshi cyane kuri we kuko ateye indi ntambwe mu muziki ndetse ko agiye gukora cyane gusumba
numva njyewe cyane numva fisi ishimwe rinini umana yanje wakise umunezero udasanzwe nari nzi yuko petetse biciye mu bugombe bw'Imana no mu bufasha bwayo umuntu ashobora gushika kure njyewe aho nsengera barashigikiye cyane none munsi abo turi kumwe benshi bariko barakurikirana ibintu byanjye nabo mu rusengero dusengana
Shofanirema wabaye wa kabiri agatahana imiliyoni 15 ndetse na Eruwa Espanzo yihaya yabaye wa gatatu agatahana imiliyoni 5 bose bamenyesha ko ari insinzi ikomeye kuri bo kandi bagiye gukora cyane mu gutanga ibikorwa bishasha kandi ko hari byahindutse byinshi ku bijyanye n'umuziki
Je ni umaneza cyane ndaryohewe bimwe bitagira uko bingana no ndaryohewe ni umaneza ujyo naronse kuri jewe nk'umartist umutahe kandi umutahe mwiza kuko hari n'abahera munsi y'ubu ujyo naronse bagakora bagatera imbere je k'imana ntejyo teka nk'aba ndose buno ujyo ngiye gukora carrière yanjye y'umuziki ukure ugiye kumbona cyane ndabibemereye kandi rwose Imana ibikunze Primusic kuri kera nge mwasanga mbaye brand ambassador we never know where jenge ukora nge ukivi mu isanzu
najyo yewe cyane cyaje mbere ngiye muri Primusic ndishimye kame parce que ni indi etape ne mu buzima sina inda byitezwe na tangura kuja muri Primusic mugabo no musi byakunze rero ndashimira Imana kwanza nibaza ko ari nka lancement iwanje lancement iwanje nasko ibindi muzobibona ape kitabira mayiganwa nkaya Maybe you should have given us 20 million. But it's not the case. You should have given us 20 million. bwa bikaguye ikindi kintu kandi kizogufasha ubuzima bwawe bwose no muri career yawe yose
guhera ku wa kane gushika ku wa gatandatu bakaba baronkejwe umuriyoni umwe iryo higanwa rikaba ryatumiwemo abarimvyi batandukanye mu gihugu c'u Burundi ndetse no muriimvyi akomoka mu gihugu c'u Rwanda Bruce Melody
Ikada washimye mwese mwariko muradukurikirana nashimire bagenzi bacu badufashije gutorokana ano makuru ndabasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugire aho mubahwe na ubutaha